Uthando sami mawushoni lami Ukona lende ngifuna ukutshela yona Uthando sami mawushoni lami Ukona lende ngifuna ukutshela yona Uthando sami mawushoni lami Ukona lende ngifuna ukutshela yona Uthando sami mawushoni lami Ukona lende ngifuna ukutshela yona Uthando sami mawushoni lami Ukona lende ngifuna ukutshela yona Uthando sami mawushoni lami Ukona lende ngifuna ukutshela yona Uthando sami mawushoni lami Ukona lende ngifuna ukutshela yona Uthando lwakho lungidida ingqondo Kuxega amadolo angazi ukuthi ngenze njani